Lalela la wena mfana ungasukeli ngoba nakho ukwazi ukukhuluma isiZulu sonke siyakwazi isiZulu nje into elula kabi ungazosukela wena hlaphathi ngaze kusuke umogabhadi uzohlawula zibheke kahle.